Hello, my lovies. Welcome back to my channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Paxton, who for you, Papa, I'm over. He's not coping at all, and everything is tough for Papa. So, Mam Michaur Utabarona, Ning Akono Barona Fuena, and then Mr. Homer Majori, Sutanier and Wanaka, Sister Listen Sito Luka, Yazaba or Kissinje, but wena focus ari lo ntja ja skolo ke tlo fola ke tlo bua ga re tlo boela ra ba family e thabileng a kwa mmaga go a etla and then a botja papa gore re tla bolela later a ebe a tla mmotja gore na o bolela le mam Paxton I hope gore a bolele le ngwanyana ola wa phaga ba reng ke ntswake because a ke monyake ebile a ke nyako kwa selo ka yena Paxton a re no a se yena mama a se ntswake and then Manduli le yena re o feel sorry for sesi for Meiki ka dilo tse e leng gore ntswa ke wa di dira a re wa tseba Meiki o tlo better ke stroke ka lebaka la ngwana ola ba reng ke ntswake and then pretty a mmotsa gore yo mama ke di-teenagers bana ba bannyane a ba gola ka yona tsela e wa gopola gore kwa ito le thabo kana ko ba gola gore be e le di-probleme bjang di no sepela ka yona mogo e doesn't mean ke ntswake ya le tee o lebetse ka ngwana gago kwa ito gore o ba dira dilo tse di tsweleng tseleng and then Nora o ile ko Charlie a mmotse gore Alfiosi wa mo abusa emotionally wa mo abusa taba gore a tla molata re yena o nyaka tšhelete a se tabe yena a e ratang so o bona a mo tlaiša and o tlaiša di-client tša gagwe Charlie was happy to hear that Nora ga a sa rata go berekišana le Alfiosi so ora gore ge a sa tlhoa thabela perekišana gagwe bogo le Alfiosi ora gore o tlo kgopela tšhelete go yena and then business ya gago e tlo gola because Nora ke motho mokaone wa go patela tšhelete ga a tšhabe ka ditšhelete tša batho Nora a re a ke gopola gore drakone be a sa nkiše ke ditsotsi tšela tša gagwe be a tseba gore mafelelo a kgwedi ke mo fa tšhelete ya gago e feleletse mara ge le Alfiosi yena a ke sa rata a ke rate ka mokgwa a dirang ka gona ore gore perekišano ya bona e tla felela gona moo ka gore Alfiosi wa ba latelela and then Charlie a butse business ya gagwe ya bokolotiša ditšhelete batho be ba tletse o tlala ya ba botsa gore ba tshwanetse ba mofe address le mabitso a bona a nyake proof of resident ID kore a nyake selo Charlie le yena o tlolela jale ka Alfiosi Alfiosi le yena be a emele line ya gore a tla kgone go kgopedisa tšhelete ga Charlie he was on a queue a itlo kgopela tšhelete and then a ya ko capsis a yo tšea order ya motho a e otileng ge a fitlha kwa kgotsa e le gore cat o shetse a tšere order yela o ikišeditše yona ka bo yena a mo emela ge a boa cata mmotsa gore ga ke sa tlo berekišana le wena you are fired with immediate effect o kobilwe Alfiosi ga o tlhokomele business o ka se advert business ya gago ka mo shopong ya ka mola batho ba tlile ka mo ba tlile o ja dijwa se batlela gore wena o tlo rane business ya gago ka fa ye a se spaza shopo sela sa Charlie ka mo ke ya rekiša and then magongwa met kwa ido ko di grounding when they were busy jogging Lizzie a tswelela kwa ito be a sa tloše matlho go Lizzie a tsamaya tate magongwa mmotsa gore hei monna o sa rata Lizzie gape ke re bona o furisitše sentse lesi ano tla moga o sa kgona selo le gore ke nyako bolela le wena ga o sa bona na o feditše ka course ele ya gago ya teaching o e dira re ya go tlhoka ko sekolong sa ka re tlhoka batho ba o tshwana le wena and then kwa itiwa mmotsa gore no a se ka ba ka fetša mara ge ke fetša ke tlo tla mojako wa gago ka go botsa gore Mr. Magongwa I'm done with my course ntšie ke bereke so gora gore kwa ito is already hired o hirilwe ka tsela e Mr. Magongwa be a mothabetse go mothabela gora gore o rata ka mokgwa e leng gore o ba berekišana le yena eno ba gore be a se na le certificate sa teaching and that's it for now thank you so much for watching this video please don't forget to like comment and subscribe.